ari kubera ko CNDD-FDD nta mugambi numwe muyari yateguwe muri 72 yasize inyuma yose byari byateguwe 72 nibyo iri kwiragira rero ibyo bintu ntihagira uwo bitangaza ahubwo mu mwanya wo kubatangaza nimubimenye hanyuma mumenye namwegere mwifata kubera ko nk'ibyo bariko barakora murazi ko Nkurunziza yari yavuze ati bazoshira ngifu y'imigira akongera akavuga ko bazobiruka ko gushika ibirenge bishyuye nibyo ndiko ndababwira ko ata mugambi n'umwe mu byari byateguwe 72 basize inyuma abo CNDD-FDD nibyo bariko barakora kandi bariko barabishikako kuko uri kuraba rujya rutonde rw'ingene bakura bagira amaliste y'abantu baba fonctionnaire ba leta hanyuma bakagibaka iyo liste mu kugira liste umuntu wese bakamubaza ubwoko bwiwe bakamubaza ahaba niyavuka n'umuryango wiwe ukungana na n'ibyo atunze urumva ibyo byose nibikwereka ko bari kuri programa iyo programa rero nibazoyiva ko bataronza ababatesha rero ntacyo mutangara nimubimenye mubisubire ko bo bari kuri programa muri kuraba n'ubu ibyo bariko baragira kuva ndashimiye yashikiye kuri programa ya shebuja nyimba atari sekuru ubu nibyo bariko baragira raba kandi bo ntibinyegeza raba nk'ubu ingene bariko barafata utubutike tw'abantu b'abatutsi bakadusambura hanyuma mu nyuma bakavuga ngo nta n'umwe washobora gukorera ngo mu nzu yari yarubatse kugira ngo babemwo cyangwa kugira ngo urumva ibyo byose bakongera rero bakajya kuri urwo rutonde rw'ibyo bazokora bagafata bakajya mu ntara ya Bururi bagaca bavuga ngo barazi yuko ariho hari abantu batunze inka nyinshi benshi bagaca bavuga ngo inka ngo ntizisubira kurya ku mirambi batigeze babateguza ngo batere ubwatsi bw'inka urumva bashaka ko ibitungwa byabo bishyira hanyuma bakababuza icyo epfa na ruguru ntibashobore kuronka aho ikibatunga kurabona bamaze kubangira amabutike ntawe uzoja kujya muri sosiyete nini atafise ubwo buryo urumva bakaba bari basanzwe n'umushahara bafise ari muto ako kabutike niko kari kabatunze urumva izonka abandi nabo izonka nizo zibatunze bakaba bariko barazihuza ingene zobaho ntawe uzoja kuyishyira mu nzu ngo ayugarane inka itigeze irisha urumva ibyo byose ni bimwe byo kurondera guhonya ubwoko barazi ko ari murumva barazi ibyo bibatunze barazi uko bari babayeho n'ibyo bariko baragira rero nacyo bibatangaza bari kuri porogaramu nimwaba mukeneye kugira ngo ati ibyo byose mushobore uko bigumaho bibatunze ni ukubibatesha ni ukubatesha icyo kibi mukerekana icyo kibi bariko barakora icyo ari cyo hanyuma rero mugashobora gushishikara kubaho hanyuma ikindi nacyo mbega aho batangurira kuri bene izo ngingo muri development pay nico gikorwa babonye gikwiye ko cokorwa abo giye mu byo kurondera uburyo ngo bakora amabarabara abashikana mu ntara abo giye kugira bati dufasha abanyagihugu mu kurima kijambere bashobore kubaho babarungikira bagoronome nkuko byahora kera basubire batera ibiti kugira ngo inkukura ireke ireke ko usamburi gusambura amazu mwabonye ko isigaye isambura n'amasengero mu kibumbu isengero yose yaguye hasi ibyo nibyo byari bikenewe ko bitaho batabanje kuja kubuzabuza abantu ngo wewe ngo akakabutike ngo none ngo leta gwibwirizwa ngo kuba ngo kuronka amatagise bega leta niyi kwabonye nabo ayo mabutike aribo botanze amahamantu z'amatagise ko aribo botanze impo none bakaba bariko barababuragiza mbere ga leta n'abanyagihugu leta sibi bajya abantu bari muri guverinema n'abakozi ba leta n'abakozi b'abanyagihugu rero abo bantu baje nk'ibyaduka baje batazi icyo bakora nibareke kuburaguza abarundi bashobore kubaho
iyo diyo nongera ko ni odio yukugaya ibiri ko biragirwa na sebere itumwe na CNDD-FDD iriko yerekana urwango CNDD-FDD ifitiye abatutsi muti kuki ntimuje mwiyumvira ngo jewe ngo niko ngo mvuga amacakubiri reka mvuga ibiriho CNDD-FDD yaranse kwakira ikiziga cha perezida Petero Buyoya kugira bagishingurana iteka uyu munsi aho ibintu biri bubahutse bagenda gusambura imva yuwahoze ari perezida w'u Burundi wa mbere muri Repubulika Michel Micombero mbega aho bajya gusambura kwa Micombero abo bahutu barondegwa none bo bahambanywe bahambanywe na Michel Micombero ko mbona 72 aho yashika Michel Micombero yahunze akagenda muri Somalia hanyuma akagwa muri Somalia mu nyuma byogenda gute ngo mu rugo iwe habariho hahambwe abapfuye mu 72 ariko ntimwumva icyo kibi icyo ari cyo kwari ukugira berekane urwango bamufise ko ariko bakaba bariko barihenda cyane kuko igihe hazoba ukuri kuboneka kugizwe n'abantu b'indungane bazosanga aribo bari mu makosha cyane kuruta uwo bagiye kwirirwa barajya gutamba ku mubyimba wiwe naho boba bariko baribaza ngo bari mu kuri nta kuri na gatoyi wo kuza gutamba ku mubyimba kumva y'umuntu yapfuye aho batagirira ubwenge n'umutima ntibashobora kugira icyo bubaha iyo utagira icyo wubaha ntugira n'icyo ukunda kuko nk'ubu aho ibintu bimeze ibibi bakora amabi bakorera abantu naho yigeze aba niyo 72 bariko bama bahagararako ntiyigeze aba ntibigeze bakora amabi nk'ayo ariko arakogwa uyu munsi rero nibashishikare bakora ayo mabi bamenye ko harya umuntu uramukorera ikibi mugabe icyo kibi
kizotera kibagarukeko kuko wo president ndayishimiye ariko yotoriza ayo mabi akogwa hanaho nawe ari wazobiriha uyu munsi ndubahutse kuvuga nti ni wazobiriha kuko ibiriko bidakoregwa barundi byose biri kugatwe kiwe kuko iyaba yarabo iyaba tabishigikira aba iyo bihagarika mugabo raba abandanya gira amakosha ibi ariko arafata abantu abakisha kubuhomba ababuza icyo bakora abasamburira utubutike abakura mu buzi yibaza ngo rero ngo abantu ntibabibona namenye ko rero ibyo bariko bara ibi biriko birakogwa mu Burundi uyu munsi bihagaze kuriwe abo bose banyurujwe mu gihe kiwe nabo bishwe bose mu gihe kiwe niwazobabazwa rero ndamubwiye nti ingo bavuga mu Kirundi ngo inkoni ikubiswe mukeba uyirenza urugo kuko nawe ntubuzi ikikurariliye
ibi birerekana neza ingene leta y'u Burundi ikozwe donko nta mu president hari nta n'ubutungane buriho muri bwihu cy'u Burundi nta ushobora gufata decision kuko igihugu cy'u Burundi kigizwe n'akajagari donko igihugu kiritwara niko nobivuga kuko ndibishoboka ko umuntu bamupfungira ubusa bakamukorera ikibi bahereje kumwicira umugabo ari umubyeyi yari yakibyara akaba akiri muto cyane none ba ubutungane bumurekuye aca haza abandi bavuga ngo ntashobora kuva mu iprizo ngo ntibishoboka ibyo n'akamaramaza ibintu byita akamaramaza mu gihugu gifise abantu bize atari cya gihugu cya kera aho cyaba gitwagwa n'abantu bataciye mu ishuri rero turiko turagereranya bajya nibo bari bazi kurongora igihugu kuko nta bintu by'akajagari byariho haba hariho abashingadaye kumugina hanyuma hakaba umutware hakaba ubutungane ku makomine hanyuma hakaba ubutungane bwo muri province hakaba n'agasambura manza na hejuru na kurudapere ubibyo byose ntabicyo bikivuga ntacyo bigikora hasigaye hakora ubutungane si ubutungane kuko ntaburiho igihugu cy'u Burundi kigitwagwa n'imbonerakure n'abapolisi bo muri CNDD-FDD kigahita kigatwagwa n'ubukozi bw'ikibi kunyuruza kwica gupfungira ubusa gushika aho basanga n'umuntu mu gitanda aryamye bakamwiciraho umuryango bakawuhe